muze rero twese duhaguruke dushira abone ukuri tubagwanisha ukuri batsindwe batebomoke nibamara komoka dutungane igihugu kandi mu ntango gwitungane umuntu wese ikirori azirabamo n'ubutungane
cyuti bagenzi namwe bakunzi b'ikiganiro icyo taruzi cha radio Inyinzo FM turabaramukije mugire amahoro ava ku mana muri ya ntumbero y'uwaren hitamwe neza yihaye yo kuvuga ukuri ku byabaye byose mu Burundi ubu duteye ku ntambwe idasanzwe yo gushira ahabona amazina y'abakoze amaraso mu bwicanyi bw'ihonya bwo kujya abatutsi byakozwe n'umugambwe Sahwanya Frodebu muri 1993 ayo mazina y'abakoze iryo bara yegeranijwe n'amashyirahamwe yigenga kandi yegereye abanyagihugu amazina y'abishwe bose eka n'ayababishe turayafise mu migambi y'uwaren hitamwe neza yishinze muri uyu mwaka w'2022 amazina y'abakoze amaraso bose muri 1993 agiye kuvugwa kuri radio Inkinzo FM kugira abarundi bose n'amakungu babamenye bareke kugenda barazimanganya ukuri kugira ibyo bakoze byibagigwe kwegereye umushinga ntahe Apotre Bernard Ntungwa nayo hagarariye UWARN hitamwe neza kugira tubwire donido ingene iyo program itunganijwe atangura atubwira icyatumye bafata iyo ngingo ihambaye
icyaduteye gushira habona amazina yabicanye kuva mu 1993 mbere kugeza nabari ko barica abantu uyu munsi nuko mu Burundi twasanze atabutungane buhari kandi atabutungane bushobora kuboneka mu gihe abari ku ntwaro baba bagirizwa igihonya bwoko nyine riba ryarabaye mu gihugu rero ihonya bwoko ryabaye mu 1993 nkuko ryemejwe na Nations Unies muri raporo yaryo ese akarongashinze 1996 akarongashinze amajana 682 iremeza neza yuko habaye ihonya bwoko ryakorewe abatutsi rikozwe n'umugambwe Sahwanya Frodebu rero ni muri iyo ntumbero kubera ko twabonye ko ubutungane budashoboka mu Burundi kandi CNDD-FDD idashobora kwemera guca urubanza guca imanza z'abakoze ihonya bwoko kandi CNDD-FDD yavuye muri Frodebu niyo mpamvu twashimye gushyira habona aya mazina tuzoshira habona yose mu gihugu cyose abagize uruhara rwo kwica abagenzi babo atacu babaziza ndetse n'abari ko barabica wera mu 2005 muri CNDD-FDD bica abantu kugeza n'uyu munsi bacica abantu icyo ni cyambere icya kabiri nuko ubirabye neza CNDD-FDD ibyirikira akora mu kuzimanganya ibimenyetso by'ihonya bwoko ryakozwe na Frodebu bigeze ku ntambwe ikomeye cyane mu gihe rero atabwo kwamira tubona yuko bishobora kubandanya hanyuma hazote bakazobura ibimenyetso tuzoba twerekana mu gihe igihonya bwoko byabaye ariko imbere yo kugira ngo rero nsobanure kuri izo ngingo zibiri nagira ngo mbanze nibutse abarundi iyo abakora amahonya bwoko bica abarundi bica abatutsi hariho ibintu bavuga kenshi bashira imbere yuko banizwe barenganijwe n'abatutsi bakavuga yuko abatutsi batari abarundi baje babasangaho bavuye hanze za Djibouti, Ethiopia n'ahandi kandi ibyo byose ni ikinyoma ni bimwe mu bintu usanga barahanahanye hagati yabo ugasanga byarabaye ukuri kubera yuko ava Burundi bwikukira nta mugwi wigeze ubone ubeshuze ibyo bintu babeshwa atari byo ngo babyigishe kuko uravye ubwikinyi bwabaye mu gihugu byakagombye kuba biri no mu mashuri bakabyigisha yuko ibi bintu bavuga abantu bwoko buyo bwavuye ko atari byo ahubwo nyabona bakerekana ukuri kwabyo mugabo kubera amakosha abamwe n'abandi usanga atakintu kimwe bashobora kuvuga rero nagira ngo muri make mbanze mbwire abatwumviriza yuko ibijanye n'ibi by'amoko ibijanye n'ubu bwicanyi nagira ngo tubanze tubirabire hamwe duhereye ku bwicanyi bwabaye imbere mu ntwaro za cyane ubwa mbere bwobwo mwibuke yuko abatare n'abezi bava ku muntu umwe habayeho igihe abezi bica abatare ni ukuvuga ngo mu kirundi baca bava kwibere rya yaze kubera abinda imwe abinda y'ingoma bacanyemwo bakicana abakoze ubwicanyi ni kuvuga ngo abezi bica batare nta gihano na kimwe bigeze baronka ko bishe abantu aho hantu rero nukuraba neza nimba mu Burundi abaru abavukana baricanye bakabateranya bakicana wumva aba bakoloni bitaborohera kwereka bamwe nabandi nkuko babacemwe imigwi bikazoborohera kumva ko bazokwicana mu gihe basanze nabavukana ubwabo bicana nukuvuga yuko ugiye kubiraba neza ujya gusanga ubu bwicanyi butagira izina amahonya bwoko mu Burundi abakoloni bafise aho bahereye kugira ngo bushoboke ku rugero rungana gutya kuko wasanga abezi ko ari bo bari ku butegetsi icyo gihe bica batare abatari bakigwana ko bakagwana uko bashoboye ariko abo bezi baba bafashijwe nabo bakoloni kwica bene wabo bakagira ibyo babahora hanyuma nagira ngo mbanze nyuriremwo abatumviriza batabizi n'abakiri bato bumve aha karengane kavuye urabona aba imigambwe za Frodebu za Ubu za Paripehutu za CNDD FDD n'imigambwe bicuditse nayo bama bari ko barigisha abantu ko abahutu barenganijwe n'abatutsi mugabo sibyo ture mpereye ku by'amashure mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo itatu na kabiri kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana cyenda na mirongo itatu na gatanu Astrida ikigo cy'amashuri cyari mu Rwanda Butare ababirigi barungitse abanyeshuri b'abarundi kwigayo babarungitse muri uburyo bukurikira abahutu hagiyeho cumi n'icyenda abatutsi hajyaho cumi n'umwe abaganwa hajyaho mirongo ibiri n'umunani mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda mirongo itatu na gatandatu kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo ine hagiye abahutu cumi n'icyenda abatutsi hagendayo ndwi abaganwa hajyaho cumi na bane urumva abaganwa hagiye igice cyari cyagiye imbere abatutsi havuye ko bane ku cyari cyagiye imbere ariko abahutu baguma ari babandi cumi n'icyenda mu mwaka w'igihumbi kimwe majana icyenda mirongo ine na rimwe kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe majana icyenda na mirongo ine na gatanu hagiyeyo abahutu mirongo itatu na batandatu hajyayo abatutsi batanu n'abaganwa cumi n'indwi urumva badugije abahutu mu mashuri bagabanya abatutsi bagabanya n'abaganwa kugira ngo berekane ko ari ubure ruringaniye kw'abarundi mu by'amashuri bikozwe n'abande n'ababirigi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda mirongo ine na gatandatu kugeza mirongo itanu abahutu hagiye kwiga mirongo itanu n'umwe hanyuma abatutsi hajyaho batatu abaganwa cumi na bane murumva bagumye bagabanya umututsi bamwereka ko atacamaze kugira ngo ashavure noneho mu mwaka wa mirongo itanu na rimwe igihumbi kimwe amajana icyenda mirongo itanu na rimwe gushaka igihumbi kimwe amajana icyenda mirongo itanu na gatanu hajyayo abahutu mirongo itandatu na batanu abatutsi ijana na mirongo itatu n'abaganwa ubusa nta mwana n'umwe yagiyeyo aho kwari kugira ngo babwire abahutu yuko abatutsi babarenganije babariye umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda mirongo itanu na gatandatu gushaka mirongo itandatu na rimwe abatutsi hagiye ijana na cyenda abahutu mirongo umunani n'umwe abashoboye kumenyekana abaganwa nta n'umwe yagiyeyo ni ukuvuga ngo nimba ari akarengane kakozwe kakorewe abahutu mu by'intwaro hano hari akarengane kari kukaraba mu bijyanye n'amashuri ku batutsi n'abaganwa reka tujye muri politiki turabe mu by'intwaro naho mu by'intwaro uhereye mu gihumbi kimwe amajana icyenda mirongo ibiri n'icyenda aho abatare hari ko hatwa hariyo mirongo ine n'umwe abezi mirongo itatu n'umwe abatutsi mirongo itatu abahutu mirongo ibiri n'indwi abo nibo bategeka batwara mu gihugu mu masheferi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda mirongo itatu na gatatu abatare bari cumi na batandatu hanyuma abezi mirongo ibiri abatutsi indwi n'abahutu batatu ibaze abahutu bava mirongo ibiri n'indwi bagiye kuri batatu abatutsi bava kuri mirongo itatu bagiye kuri indwi babihaye iki babihaye abezi mirongo ibiri baha n'abatare gusa kugira ngo bakreye ugwangu hagati y'abatutsi abahutu n'abagana mu mwaka wa 1937 abantu mu butegetsi abaganwa abatari bari 15 abezi bari 20 abahutu abatutsi 8 n'umuhutu umwe urumva uyo abahutu ko rarenganwa ku rugero nk'ugo bashaka ngo barenganwe n'abatutsi niho batangaza ubwo butegetsi wowe borenganya bakana niho babutangaza ko byo bagatangwa n'ababiligi mu mwaka w'1985 ubutegetsi bwarimwo abaganwa b'abatari 8 n'abezi 17 abatutsi 10 nta muntu n'umwe yari yaragitwara aho hari 1985 nukuvuga ngo hari harimbanije integuro igeze kure y'urwango ugereranije nuko byari bimeze mbere uciye mu by'amashuri uyibuke ko icyo gihe mu by'amashuri ndabereke ni mwaka w'1937 abahutu hatwara umwe mu gihugu ku ishuri abahutu bari bagutseho 19 za 45 aho abata abahutu bari mu butegetsi abahutu bari kwagenda ku ishuri ari benshi bona abatutsi mugabo mu butegetsi ugasanga nta barimo rero ugiye kuraba neza urugwanko bamwe bamwe mu bataye umurongo mu bataye ubuntu bo mu migambwe za ubu Frodebu Paliperutu Sendefudede n'imigambwe bacuditse basanga ibyiyumviro by'ihonyabwoko bagenda bavuga ko abatutsi babarenganije mugabo by'ukuri nta kintu na kimwe babarenganijemo ibi bintu byakozwe n'abakoloni b'Ababiligi uyu munsi hari ikibazo twebwe muri UN itamo neza twibaza asanga uyu munsi hariho umugwi w'abahutu bava mu migambwe y'abaheza nguni bafise ideoloji akarangamutima ko gukora ihonyabwoko abantu bagafata ibipanga n'amacumu bakica abatutsi atacu babagize atahantu namwe mu mateka y'igihugu tubona ko abatutsi bagiye kwica abahutu mugabo ugasanga mu gihugu cyose igitondo kimwe bagize umwete bafasha ibipanga bafasha amacumu bisha abatutsi ubu by'ukuri reka umwe wese yibaze umuhutu n'umututsi hari yibaze yaba abatutsi bari bafise umwete n'ishavu n'inzikira bakaba barishe abahutu nk'uko bamwe bamwe mu bahutu bisha abatutsi igihugu cyose uyu munsi abahutu babaheza nguni bo muri iyo migambwe y'ihonyabwoko baba bica abatutsi gute nimba uyu munsi bagenda bagakuza ko atacaha babakoreye ariko twongere duhindukize by'ukuri wowe utwumviriza iyo ubona hari umugwi w'abahutu utema ugatongora abatutsi atacu babagize uriyumvira iki mu gihe abo batutsi umunsi umwe nabo bova bati ni gupfa no gupfa reka natwe duhere ku murongo uriyumvira ibara ryohogwa ubwo wowe wosigara nicyo gituma twebwe nk'abarundi muri UN itamo neza twahagurutse kugira turwanye ibi bintu nibaza babyagiriza abatutsi ibi nk'uko gahutu reme yavuze ingwano y'umuhutu ku muhutu igomba kubaho muri politiki tukangira aba bahutu kubandanya aba bahutu muri CNDD-FDD no muri Frodebu n'imigambwe yacuditse na za Paliperutu na Paliperutu yo ifise amacenga iva muri FNL Paliperutu ikajya muri FNL ikavayo ikitwa CNL ariko ideoloji turazizi tuvuga tuti umuntu wese cyane kibe gatozi kandi kibe ku gatwe kiwe hanyuma ibi bintu niba biharure ku batutsi twahagurutse nk'abarundi ntidushobora kwemerera aba bahutu bakora ibintu mazina y'abahutu bose tutabatumye twiyemeje kubagwanya politikema mu buryo bwa politiki kugeza bashyize hasi inkota kugeza ubutungane bubonetse bukabafata niyo nicyo cyaduhagurukije muri make kubona abantu bagira umwete urabye byabaye 1965 ibusangana imisozi ibiri bakazimanganya icyitwa umututsi bakamwica bakabica baba bakabamara ukaraba ibyabaye 1772 ibyo Severi iri kirazimanganya zimatisha icyuri kicurura burya naho bavuga Pierre de Clavier ndayicariye bari yibagiza ko hariho vice president we w'umututsi bariyibagiza yuko ariho sekretere, bariyibagiza ko ariho abakomiseri harimo abatutsi. Abo bantu abarundi bagomba kubamenya bakabakurikirana, abo nabo bita ibihemu byahemukiye igihugu n'abarundi. Abo bantu bategeka kudoja imbere ubutungane byangabikunda. Nico cyo twavuze muri warantso ti uko bazuye amagufa y'abahutu hirya no hino mu gihugu, kandi tuzi ko arimo ay'abatutsi bishwe 1993. Abo nyene Imana batuzigamire baze batwereke abatutsi harya bazuye abo bavukora abahutu bahikiwe dufise amazina, batwereke ibisigarira byabo batabitweretse. Nukuri hazoca uwambaye ibyo babimenye. Tukavuga rero tuti iyo ikinyoma kitabeshujwe ihinduka ukuri. Nicyo gituma rero twahagurutse kubona hari abantu 93 tugenda muri 88 paripehutu yateye ntega maranga. Nubwo avuga ntega maranga hari ayandi makomine abiri bihana imbibe nayo makomine ya ntega maranga nayo yabayemo ibibazo hishwe abantu 93. Abantu igihugu cyose ibiziriko tronsoneze esanse nta miduga muri Aziya yari mu gihugu hagati, ibinogo byimbwe ku maparuwasi ku madiyoseze ku masengero katolika, amabarabara agacibwa umunsi umwe. Uno munsi ugaca usanga umuntu aravuga ngo ntazi ngo nta nama yabaye yo kwica abatutsi. Ubu koko uwo bari kijuju yo ubona yuko abarundi ko ata telefone bagira ko hari radio imwe rukumbi. Tuvuga ko bakabone n'ijambo Minani yavugiye kuri radio mu Rwanda avuga ati bahutu mwese muhagurukire rimwe mwivune inivo no gutwi ntago bishoboka. Bari bafite icyo bize, bari bafite icyo babwiwe muri temwanyaje muri raporo ya Nations ni yakoze birimo ko bahimirijwe kuzokwica abatutsi mu gihe bo kwica ndadaye, kandi n'igihe bica ndadaye amaze gupfa harabayeho guhimirizwa mu gihugu cyose mu ntara mu makomine ku misozi bikozwe n'indobozi za Frodebu. Baranumva abantu bavuga ngo genocide ngo ntishoboka igisoda kitarimo. None igisoda cyane kuba mu gute Frodebu ni atwara igihugu, igisoda ni bo bagitwara. Ministre w'igisirikare yari umuhutu nakiyica nyamara nakiyica yari umuhutu. Hanyuma leta yose siyo bayitwara, barabiteguye babishyira mu ngiro burya uyu munsi baravuga ibyo bishake nubwo umunsi washyize imbere y'ubutungane babaza umwe wese ku kibazo kimuraba. Niba tubaza ati Frodebu yakoze iki, oya bazobaza ati wowe muri Frodebu ati wari ofisi rori ya yatarini bamubaza ingene byagenze bamubaza icabizi bamubaza bamwagirize bijya bavuga bivugisha ku maradiyo n'ababaha amaradiyo imirongo babivugire ko basa nabo. Ufata umuntu yatigize ingano kajya kumuha ngo naje kuvugira ku iradiyo yiga akomeza abesha abantu nabyo nyine ibyo ni ukubiraba neza nayo maradiyo no kuyaraba neza hari n'ariwe abana yashinze ntawe ubizi. Rero nkavuga nti ntidushobora kubaho ngo twemere ko umugwi mutoya muri iyo migambwe y'abaheza nguni bica abatutsi bakabica bahereye ku murongo bakigira abera hanyuma ngo tugume duhore bava ko baserukira abahutu. Ntidushobora kubyemera, bariserukira ntibaduserukira. Kabiri bategerezwa gushika imbere y'ubutungane, turahagurutse ntituzosubira inyuma naho hazozane ata butungane buje atanzira ubutungane tubonye itanga gukora. Tuzokomeza iyi programme kugeza abarundi bose babamenye, abarutse ubu babamenye aho bari hose barya ibyatsi bagira ibimaramare ntibabandanye kwica abantu ngo abantu babazi cyangwa babikore babizi babikore n'ibyirankana.
Mbega amazina yabo bicanye yose mwayaronse gute? Hanyuma ko tuzi ko umuntu aguma ari umwere gushika acira urubanza ko atamanza ziraba, ntimwumva ko abo bantu muzobamo barenge akarimbi? Muzoheza muhagarike ryari gutangaza ayo mazina.
Ubwa mbere hariho amatohoza yakozwe na Roni nkuko nabivuze ntangura muri raporo yayo S akarunga shinze 1996 akarunga shinze 682. Hariho ibyegeranyo by'amashirahamwe 22 yigenga y'abarundi yabayeho icyo gihe kubera ako karanda k'iyonyabwoko kariho karegeje kuba mu gihugu, aho bamwe bose bagiye iyo bavuka bakora amashirahamwe. Hanyuma kubera ko hariho abandi bacitse ku icumu, umuntu yakwica iyo muri yishe uwo muri kumwe baba bamuzi. Ni ukuvuga ngo abacitse ku icumu bahereza bagatanga amakuru bakavuga bati twebwe abiwacu bishwe nanaka nanaka narabona naho ngiga ninyegeje mu gitoki ninyegeje mu nzu muramwumva matemo nyaje tuyavuga iyo ibyo rero ni bimwe mu byegeranyo tuzokoresha hamwe n'ibindi byegeranyo byagibira kuko nandi mashyirahamwe mpuzamakungu y'icyo gihe avuga na hamwe ndetse n'icyegeranyo cya Loni niho tuzokura ayo mazina y'abakoze genocide 93. Icyo ni cyambe. Icya kabiri, impamvu itumye tubikora nuko abacitse ku icumu baritwaye barashyikirije bagiye mu butungane bajya kwa procureur general w'Ubujumbura, bajya kwa procureur mu ntara zitari nke, batwara ibirego bandika ko butunganirizwa. N'uyu munsi izo dosiye barazibitse nta wuza aho ziri, barihoreye. Icya gatatu, CNDD FDD ikiri ku butegetsi turazi neza yuko atabutungane bwopfa bushubonetse ku bakoreye ubunyabwoko 93, cyane ko CNDD FDD yatangujwe n'abakuru bakomeye bo muri Frodebu n'ukuvara Leonardo Nyangoma, Sylvestre Ntibantunganya n'abandi. Hanyuma turabye ibintu bimwe na bimwe mu byaranze igihonyabwoko ukaraba mu nyuma batangwe kurega bati dufate nk'akarowe muri Bujumbura rirare batanguye kuvuga bati watanze go yo kwica abatutsi ni rwose ngenda ku mana bakamupfunga muri dokimanasiyo. Icyo gihe Ubufaransa bwabwiye Buyoya buti rekurare wose. None Ubufaransa bwabwiye Buyoya ngo rekurare wose kubera iki? Ibyo byose ni ikibazo tugatubona ko ari mu koko kw'amakungu muri igihonyabwoko. Wagenda kuraba mu zindi raporo ugasanga uwo bita Paul Barile, Capitaine Paul Barile w'Umufaransa ari mu bakoze ubunyabwoko mu Rwanda, yanditswe mu maraporo menshi. Ugasha usanga uwo munsi bica ndadaye yari Bujumbura. Ibyo bintu byose ucubona ko ari urusobe. Rero CNDD FDD nta cyizere tuyiteze ko. Icya kane ni uko urabye neza abakoze ihonyabwoko 93 nibo bake bahindukaje muri CNDD FDD uyu munsi uri ku butegetsi, kandi uyu munsi bakaba ariko barica bakereranye. Noneho nibyo nibyavuye mu masezerano y'imigambwe yagiye muri kugira ibiganiro hagati y'iyo migambwe muri Arusha. Barabifuse, CNDD FDD yarabifuse, kuko harimwo ahantu havuga yuko ata muntu yoja mu butegetsi yarishi yagirizwa ibyaha byo mu ntambara cyangwa ibyaha by'ihonyabwoko. Icya kabiri haravuga yuko sentare mpuzamakungu mpanabyaha izosabwa na leta iyo oya ntibashobora kuyihamagara mu gihe bagize ubunyabwoko. Uyu munsi sever yari muri ibyo biganiro bagiranye hagati y'imigambwe bamwe bose bari bafise intumbero zabo. Iyo sever byavuga yuko igomba kujamwa abo muri Nations Unies kugira ngo babe bayirimo habeho umugwi uba ari umugwi wigenga, bakaba bavuze ko atawuzopfa agiyemo. Ibyo byose ni ibimenyetso byerekana yuko badashobora kwemera ko ubutungane bubaho. Rero twe twa tubona yuko neza mu gihe abakoreye ubunyabwoko atari bo bahagurutse, ibishoboka yuko amakungu ashobora guhaguruka kwagiriza leta cyangwa gufatira ibihano leta atawayitakiye. Uyu munsi rero abakoreye ubunyabwoko benshi hari abari muri URN hitamo neza, twebwe tuyiyoboye twabaye muri iyo migambwe yabo turazi ukuri kutari guke. Ubwa gatatu abantu twahagurutse turi imbere mu kuvuga kuko abandi bo baranatinya, n'abahutu nta mututsi arimo, abatutsi ni bake babivuga, n'abahutu n'umugwi w'abahutu bavuga ukuri bakeneye ukuri kutarabona ibikorwa n'umugwi w'abahutu bagenzi bacu bifatwe bibazweho ntibibazwe abarundi abahutu bose. Kuko uyu munsi uragenda akabwira abahutu ngo mwararenganijwe mwaranizwe bakirirwa barabapfinisha igihugu cyose batembereza kugira ngo banyegeze amakosha yabo bakoze. Ibyo ni dushaka kubyemera. Rero tukaba tuti niba ashaka ko tuzaba dushyize amaze, kuko ubundi amategeko avuga yuko umuntu aba yabaye umunyacyaha mu gihe ubutungane bwamaze gukora ko ta butungane buriko burakora. Tukaba tubona nk'uko ndabisobanuye yuko ubwo butungane budashoboka mu gihe ari CNDD FDD itwara, bazaba twitware muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha yuko twarenze amategeko tukavuga amazina y'abicanyi bataracibwa urubanza twe tuzokwitaba. Icyo gihe bizoba ari byiza kuko urubanza ruzaba rutanguye, hanyuma twe duhagarike, hanyuma nibasanga twarakoze bazaduhane nazo tubabaze impamvu imbere yaho atacyo babikoze ko kandi bafise abitwaye imanza bakazibika. Ndangiza urabye neza ibijyanye n'urubanza rwa ndadaye, kuko ibo kiri urubanza ndadaye abishi ndadaye hanyuma abishi abanyagihugu nabo bari kumwe ntibacibwe imanza kuki batabikora ubiboneka ko barondera buyoyi president buyoyi ubu president buyoyi yarashengeye kuki baciye bahagarika iby'imanza babihebye nicyo gituma bafise ibintu byabo utumenya abasende FDD n'umugwe w'abajenoside mugabo twende dushaka kubihanganira twebwe twariyemeje kubarwanya tudakoresheje ingufu dukoresheje politiki kandi ntiduteze guhora kugeza ukuri gutsinze ikinyoma
abarundi bumviriza radio inkinzo FM mworangiza mubabwira iki impanuro mwobaha niyihe
bwa mbere abanyagihugu icyo bagomba kubanza kumenya mu mpande zose kuko uravye hari abakwegerwa muri ubwo bwicanyi batabizi batazi imikino iri kirakinigwayo aho ndavuga bamwe mu bwoko bw'abahutu hariho abo mu bwoko bw'abatutsi nkuko tubizi tutabyirengagije mu 72 ubutegetsi bwarisha abahutu hari abahutu b'inzira karengane muri abo muri iyo miryango ikomokamwo y'abatutsi yari muri leta ikomokamwo abo abari uyu munsi uyu munsi nabo baratugwanya ntibagomba kwiba ibintu tubivuga mugabo twagomba kubwira abarundi iki kintu bacumve bo mu bwoko bwose hakuko tuzoraga igihugu abana cyatunaniye nkuko basokuru bagiye hari ibyo badakemuye nibaza umurundi w'ubumwe cyanke babiri bakagirwa n'ibyaha bagahanwa abandi bakabaha amahoro kuko ntibishoboka yuko ubu bwice buzobandanya gutya nkabwira rero abarundi nti rengera inyungu zanyu rengera ibyo mwabayemo n'imiryango yanyu yabayemo mwemere muze duhagarikiraho bigeze tuvuga ukuri icyo ni cya mbere icya kabiri umurundi wese agifite umutima wo kwica uwundi nakire birarura umva mbabwire ubwa mbere iyo habaye ihunyabwoko cyangwa ibindi by'ubwicanyi ndengerabutungane ibyo bibaye si ukuvuga ngo ko ufise umugambi wo kwica ubwoko buriya bw'abahutu cyangwa bw'abatutsi ngo urabaheza ntabwo ushobora kumara kandi mu bwoko harimo benshi niho hongera agapfamo benshi ibyo mubimenye ko urabaza 93 abatutsi bivuga ko hapfuye abarenga 120,000 bishwe mu ihunyabwoko ariko urabye abahutu baciye babizira harimo n'abatavuri babirimo guhera 93 kugeza mu 2004-2005 basende defudedi itahuka nibaza ko iyo nkurikizo yahitanye abahutu benshi barenga 200,000 nkavuga nti umurundi rero ahari nibareke guhendwa n'abategetsi bareke guhendwa n'iyo migambwe umwe wese arabibimuraba biteze imbere icya gatatu ndabakebure ndababwire ngo ibi bahendwa na sende defudedi ngo mu Burundi ngo turi bamwe ngo nta bwicanyi ngo umurundi n'umurundi oya umurundi azora umurundi mu gihe uwamwiciye yabanje gucibwa urubanza yagiye mu butungane uwo murundi yishe nk'uko amasezerano yabivuze yarusha nk'uko n'amategeko mpuzamakungu abahavuga nk'uko uno munsi mu Budage uvuze nazi boca bagufata abaribo bose batarazi yuva amatohoza akaba mu nyuma y'ibyo washatse kuvuga mu kuko uvuze nazi yakoze ibara niko iyi migambwe n'aba bantu bafite ideoloji y'ubwicanyi ku badahuje ibyumviro nabo cyangwa kudahuje ubwoko ibi bintu bigomba kubanza kuja habona ababyikitse inyuma n'ababyikitse inyuma mu kwica abandi bakabanza bagahanwa umuntu azoca mu Burundi hariho ibi batokwirengagiza nk'ubu mu gihe abarundi tuzobana yadusemerera gutya amakungu arafise ububasha cyangwa uburenganzira bwo gufatira na CNDD-FDD bakabifatira ibihano kubera ko ariko bakora ihunyabwoko mugabone mu gihe tutatse amakungu turateganya kurega leta muri Loni tube turakora ibyegeranyo tuzobyegeranya byose tubihe Loni Loni igomba gufatira ibihano u Burundi bwana CNDD-FDD ko niba ariko bakora iyo leta na CNDD-FDD niba ariko bakora ihonyabwoko ry'abatutsi icya kabiri akarere karafise uburenganzira nako bwo gufatira ibihano u Burundi kubera imbozi ibiri iya mbere muri kano karere hariho amasezerano ya Rusaka yumvikanywe ko u Burundi buraha kuyatera ko uko mubona Tanzania ayo masezerano ni ikintu kirimo gikomeye yavuga yuko imigwi cyanke imigambwe yo kwigisha ibyivangura yo kwigisha iby'amacakubiri iyo migambwe n'iyo mihari idomwa ku rutoki igafatwa igashyikiza ubutungane none CNDD-FDD yarimwo ku rutonde rw'igomba gufatwa igahagarikwa u Burundi bwaserukirwa na buyo icyo gihe kandi yasinye kuko atasinye yarafite imigenderanire iri hena CNDD FDD nukuraba neza nukuraba neza ntavuga nti CNDD FDD turazi neza kidazofisinya ayo masezerano ariko amakungu nuko ibi bihugu byo muri kano karere byasinye amasezerano mbere uyu munsi Burundi bukaba bubitse intera hamwe n'imigwi itandukanye bakaba bafite imbonera kure CNDD FDD n'imigambi imwe ikigisha ivangura amoko ifite ibyiyumviro by'ihonyabwoko icyo gihe barafise ububasha bwo gufatira ibihano icyo gihugu kugeza giteye umukono kuri ayo masezerano icya kabiri ayo makungu atacabikoze arafise uburenganzira makungu bwo kwitwarira leta y'u Burundi kuko ibitse abakiriwe ko iteka nisi na roni interahamwe barafise uburenganzira bwo kubitwarira kugira ngo ukuri kumenyekane aha nkaca mvuga nti urabye ibyo CNDD FDD yigisha hari ibintu reka mvuge nka bibiri cyangwa bitatu mvuge nk'ibintu bitatu abarundi bibuka yagereranije abatutsi ko ari ba mujeri byavuzwe n'umukuru w'igihugu n'uwari umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza bigishije abajene babo imbonerakure bahimba uruvyino ruvuga ngo terinda abakeba terinda abatutsi kazi babyare imbonerakure icyo kiri mu byaha by'ihonyabwoko uyu munsi kirimo hanyuma baravuze ngo Petero Nkurunziza na Vasco Ndayishimiye batamba n'umuziki wakaririmbo bahimbye kavuga ngo iyo mihimbi irasara iyo mihimbi irasara ni bande n'abatutsi ibyo rero ugiye kubiraba neza uja gusanga iyo CNDD FDD n'abategetsi bayo ibyaha by'ihonyabwoko basigaye babivina babisigaye babifata nkaho nkari njya za misi yose rero nkavuga nti abarundi muri rusange umuntu ageze ku byaha afise bijyanye no mu by'ihonyabwoko n'ubwishandengera butungane n'ibyaje mu ntambara unyumviriza ibyo byaha ufise birakwireka kongera ku ibindi hanyuma ni habaho kumvikana mu butungane cyangwa guheza ibi bibazo umuntu azora ibibazo ufise cyangwa ibyo wakoze ukubitwa inkoni zambo ukubitwa inkoni ngufi naye handi ukabandanya wongereza ibindi nokuri bitabagoye birabagoye pe kuko ibi yo bijya hari imigambwe nuba ndababwira nk'ibi cyangwa mbere itatu cyangwa ine imigambwe yose ikomoka muri ubu imigambwe ikomoka muri Frodebu nimba Frodebu abatuyivuze arimo za set za FDD za CNDD FDD za KAZE FDD bimwe byabanda ikengurukiye n'ibindi byagiye kwica abantu hariho ibi bintu byavuye muri paripe hutu bya senere bya FNL n'ibindi bya FNL cyanzu n'ibindi ntawuzi iyo byitwa nyine byitwa iyi migambwe hagomba kubaho amatohoza mpuzamakungu ataho yegamiye akaraba nimba byo kuri hari amacakubiri yigishije bisanze barigisha amacakubiri igomba guhanagurwa kuri karata ku ikarata y'imigambwe mu Burundi umugambwe iprona watangujwe n'umuganwa atari umugani rwa gasore ruwi hari ibintu yavuze by'abahimbiri abaja basuma n'abambuzi bisanze uyu mugambwe hariho indahiro wari wararenze muri ideoloji y'uko watanguye uyu mugambwe iprona ugomba gukorerwa amatohoza ugiye kuraba bivugwa ko muri raporo twagiye turasoma muri 2002 umukuru w'igihugu yabari muri uwo mugambwe turavye hirya yejeje ubundi kuri bagaza no kuri buyoya dusanga bagaza na buyoya aribo batwara umugambwe w'abadasigana ipron bigasangwa rero uwo mugambwe hariho ibibazo wagirizwa nokuri baze batworohereze iyo migambwe bemere ifundikirigwe mu giseke kimwe cyane mu mwigunira rimwe ibise abarundi bararushe abarundi turarushe turakeneye kuruhuka turakeneye amahoro n'umutekano turakeneye iterambere mugabo iterambere ritazanywe n'umwicanyi amahoro atazanywe n'umwicanyi kuko uno munsi niziyogora duhure kubera ko bamenyereye kwica bari ku butegetsi uvuze barakwica rero mugira abarundi bari guhendwa no gusamazwa na bamwe bamwe mu banyapolitiki nta muntu n'umwe ahisha ukuri nta muntu n'umwe ari mu miryango cyanke ari mu bishe abarundi mwiho nyabwoko cyangwa mu byaha ndengera butungane nta muntu n'umwe ava mu muryango w'abantu bise abantu 72 babatoragura mu gihugu uzogenda urose ko yotwara igihugu neza ntibishoboka abo bantu rero bose barakuze ugwarukana 65% baja mu matora no kuvuga ko hera ku myaka 18 no kuvuga ko mu gwaruka 66% ushizemo n'abantu bimvuga kuri babarundi ntibari munsi ya 30% bashobora kwemera ko ibi bintu tubisezerera kuko aba bantu bica abantu ko barakagwa gatoya ko muri CNDD-FDD ntibashobora gushika 500 bariko baratema batongora ntibikunde none abantu 500 bocunanira ntibishoboka bitwaza ubutegetsi nta butegetsi buba buto ariko ibyaha birabashira hasi muze rero twese duhaguruke dushyira abona ukuri tubagwanisha ukuri batsindwe batebomoke nibamara komoka dutunganye igihugu kandi mu ntango gwitunganye umuntu wese ikirori azirabanwa n'ubutungane uzobanza uci imbere y'ubutungane bukurabe ko wera barabe ko atabirego ufise bakureze by'ibyaha by'ubwicanyi nibasanga ufise amaraso nta butegetsi ushobora kujamwo warisha abantu uje kwinyegeza mu butegetsi muri yuwane leta muri zo twamacyo turabwira abantu bacu tuti uze ubizi ko nimba hari ibyo wakoze mu bwicanyi uzoje imbere y'ubutungane wisigura bati yego abo turabemera n'ushaka akavanga yego karatari ibyo n'uburenganzira bwiwe kuko hari benshi cyane baza kudutata kugira ngo barabe bamenye imigabo n'imigambi bazoza ari benshi ariko bazoba batacu batwaye kuko turazi inzira bacamo mu gusambura politiki nziza zikiza abanyagihugu turabiza aho baca niyo mpamvu twahugaye turacabanira kuhugara ntibazoronka batumenera
tuti namwe bakunzi b'ikiganiro icyo taruzi cha radio inyinzo FM programme murayumvise murategeye yompi radio yanyu inyinzo FM tubemereye ko tutazogarukiriza kubishe abantu muri 93 gusa turiko turatohoza n'abagize uruhara mu bwicanyi bwose bwabaye mu Burundi gushika ko bariko barica abarundi uno munsi dusavye abarundi bose b'umutima bifuza ku bwicanyi bwote babagahagarara Burundi mu gihugu cacu gutanga intererano yabo mu kutubwira abo bose batima bagatongora mu gihugu bica abarundi b'inzira karengane kugira nabo tuze tubatangaze ku mugaragaro abarundi bose babamenye babaharire ivomo babacire umukenke ni muri yo ntumbero tuzote batogatandukanya ubwamfu n'uburo abakoze amarorerwa mu gihugu bakaje imbere y'intahe yigenga abasigaye tukabona kwibanira mu mahoro ni ngaha turangirije ikiganiro cyacu cy'uno munsi turabakengurukiye mwebwe mwese mwateye kudutega yombi tujye dusubire mu kiganiro cyacu gikurikira mugire aho muba mwubahwe.